nuko ibintu byari byifashe kumuhinga mu kuri uyu wa gatanu kuri lise Saint Marie Makire y'Ibuhonga. Aha ni mu gihe abahoze biga kuri iyo shule baba abari mu gihugu n'abasigaye baba mu bihugu byo hanze bashyize hamwe uburyo kugira ngo bagurire imatera ubwo rwaruka kugira ngo rushobore rero kuba heza. Aha mbere ibi bikaba byabaye hageze kuko imatera bari basigaye barara ko zishaje cyane. Idware habona imana umwe mu bize kuri iyo lise mu mwaka w'1994 murumva ko haheze igihe kinini arashyikiriza iyo icyo cyiyumviro cyazananye
gicumiro catujemo bivanye nuko mu gihe twahiga twabona ingorane zari zihari hanyuma kandi twaravuganye n'umuyobozi aratubwira n'ibindi bibazo biza bihari kuko turabona yuko ishuri ritahindutse cyane aratubwira ibibazo bihari maze turagira icyumviro cy'uko twoza kuramukanya kuri iyi lise yaturamuye hanyuma kandi twiyumvira no kuza tuzanye agakemanya tuza twitwaje kugira ngo dushike kuri iri shure hanyuma twongere turamukanye turbone n'ibindi bibazo byinshi biri kuri iri shure twebwe twakwiyumviriye kuzana imatera kuko tubona yuko ico gikorwa ca mbere abanyeshure bakenera kandi byo kuri twumvirije igitigiri c'abanyeshure bahari n'imatera zoba zikenewe twabonye yuko imatera tuzanye ko ari nke cyane ico twiyemeje no kugenda gutera kamo abahize kuko abiya baciye kuri iri shure ni benshi cyane bari mu buzi butandukanye harabari mu Burundi hari n'abari hanze twiyemeje kugenda kubarondera kugira ngo tubabwire uko twasanze ishure rimeze n'ibibazo twasanze bihari kugira ngo umwe wese agire ico azoterera gutyo hanyuma tuzogaruke dufise imfashanyo ikwiye kandi ishobora gushika mu bisata bitandukanye nkuko twabonye ingorane zihari impanuro twazibahaye twabahaye impanuro zijanye n'ingene boshishikara cyane cyane gukurikira ivyigwa kugira ngo babe abanyeshure b'incabwenge kurusha abandi abo twokwita abanyeshure bari excellent bashobora kuronka amanota menshi bakiga n'ibisata bikomakomeye biri mu gihugu mbere bashobora no kugira amahirwe yo kuja kwiga hanze kugira bazogaruke nabo bateze imbere igihugu bongera bateze imbere n'iri shure ryabaramuye
turazi yuko izo mukeneye ko ari nyinshi cyane ariko twashimye gukora igikogwa nk'icibanze kugira ngo dutera kamo abaciye kuri iri shure bose kuko ni benshi tubabwire yuko hari igihugu twatanguye kandi tubashire na raporo y'ibyo twabonye ubu rero twashaka mutwakirire ako gakemanyi twaje twitwaje ni gato cyane turavye ubukene mufise turavye ibikenewe kuri iri shure nkuko nyakubahwa umuyobozi yabivuze twumvise ko ari byinshi kandi n'igihe twari tuhari twahasize ubukene budasanzwe kandi hariho n'ibyo twononye natwe kuko turi ngaha ntihabuze ibyo twavuye ngaha twononye none rero mutwakirira ibyo twashaka ibintango ahanini dutera kamo abaciye kuri iri shure kuko ni benshi cyane bararenga n'igihumbi bararenga n'ibihumbi bingahe kandi abatari bake turabazi bari mu mabanga atandukanye y'igihugu imana yarabahezagiye twashimye uko ijoye wakugira ngo y'ibintango maze dutera kamo abo basigaye nabo bagire uwo mutima nk'uwo twagize umutima w'impuhwe izo matera zatanzwe n'abantu batarenga 23 23 nibo bagiye hamwe baravuga bati reka turabe ico dushoboye mugabo turazi yuko abantu baciye kuri iri shure kandi bafise ubuzi butandukanye bafise ubuzima butandukanye bwiza ni benshi icyo tubemereye rero nyakubahwa muyobozi w'ishure akakamo tugiye kukagwiza tugiye gutanga raporo y'ivyakozwe no munsi hanyuma turonderane hari habari mu bihugu byo hanze hari n'abarahi Bujumbura hari n'abari mu ntara zitandukanye kuko iri shure ntigize ko abari ngahi Bujumbura gusa ryarize ko nawo muzini ntara tugiye kubarondera tubatera kamo tubabwire ibibazo twasanze biri ngaha
Frida Ndikumana nawe nyene yize aho ibuhonga yari yashimye kuba mubazana hako kaganoke aratera intege ubwo gwaruka kugira ngo rushishikare rugire umwete mu mirimo yago ya minsi yose.
Mpagaze ngaha kugira ngo subire gushima no gukenguruka ukuntu mwatwakiriye nta majambo menshi fise mvuga kuko byinshi babivuze kandi bihagije. Icyo nje kubabwira nk'abari umuntu bacu nuko kubatera intege kugira ngo ntihagire uwumva ko yihebuye, ntihagire uwubona ngo ndacari kure amashuri ni maremare. Oya, ayo mashuri se maremare, nimubandanye mwiga nk'uko babibabwiye. Agakemanyi twabazaniye nako mugashime kuko nakavuye ku mutima kandi ningira kamara. Hari habazo abazoziryama ko bazive ko abandi baryame ko bazive ko no kuvuga twige gukora ikintu kiramba. Twige gukora ikintu kiramba namwebwe rero mubandanye mubaho neza mushishikare kugira urukundo mufatane munda kuko aha ndazi ko muhamenyera byinshi byo mutazi mu muhiri wanyu mu makartier yanyu ndazi ko mubimenyera ngaha nivyo abari muri kartier batazi mwebwe ndazi ko mubashira ubundi butumwa bamukuye ngaha. Hanyuma rero ata menshi tubifurije gutera imbere, tubifurije kwiga mumenya, abazoyoberwa ntibaze bagira ubwoba ntibizoba biheze bazosubiramo hama bamenye tugire Kristo.
Prensia iteriteka umunyeshuri yaserukiye abandi nawe harakenguruka ako kaganuke.
Ndanezero cyane gose kuko ni vy'agaciro ntavyo twaziga ntavyo twari twiteze. Nigize kabi tugendwa n'abantu nk'aba baza kuturaba bibuka aho bavuye, nta kindi mfite atari cyo kuvuga atari umunezero ntangere. Kamena batera nuko wazareka aho bavuye bagenda bakaraba abandi bantu ko bamerewe kumbure bakaraba ko ho bahari abaye intambwe cyanke ku bintu byate bisubira inyuma gose.
Revocate Kizimana umuyobozi wa Lycée Sainte Marie Makide y'Ibuhonga arashima ako kaganuke agatera akamo n'abandi bahize cyanke mbere uwari we wese yoba abishoboye ko yogira icyo aterereye. Aho rero ni mu gihe uburaro ubwo waruka udashemeye na gatoyi, haba kubijanye n'imatera barara ko reka haba no mu nyubakwa babamwo kuko zirashaje cyane kandi zikaba ari nto, mu gihe ubwo rwaruka narwo ari rwinshi rurara muri izo nyubakwa.
Twavyakire neza cyane kuri izi ngabiye turonse kuko hari benshi baca ahantu bagaca bahibagira mbwa abantu bavukanye ntibahibagiye na gato bana ko bagarutse kuturamutsa. Akamurutera abahize ndetse n'abahakoreye nuko nabo nyene bogira umutima nk'uyu bakibuka aho baciye bagaruka kuraba bahasigaye mu buryamo aho abana basanzwe barara. Nibyifashe neza cyane, ahubwo turashimye cyane kuri ingabira abantu bacite batuzaniye nyirubogi abanagiye kuryama neza na gatoya.
Turasaba afise umutima w'ikigongwe n'impuwe ko botwubakira uburaro ahantu abana barara uhayitegereje saho umugeme wa kino gihe yo barara. Turasaba ko botwubakira uburaro bwiza bubereye kuryama abana babigeme.
Aha rero mu gusozera umuyobozi yahavuye rero yakira mbere haranazimana abo bashitse.
Garuka